mirongo itanu nivyo hariyo twebwe mikenya tutazi imyaka y'urugamba ntayo twovuga ko tuyizi ariko imyaka FPR-Inkotanyi iri ku butegetsi ha mu Rwanda turabona ivyagiye birakogwa iterambere turabona ko ryahabaye cyane cyane iterambere je mvuga nti nkubaza mu Rwanda kenshi iterambere mvuga nti rifatiye ku bintu bibiri ica mbere umutekano mu gihugu ica kabiri isuku ibyo nkagira nti nakabirya umugambo FPR-Inkotanyi washize mu gihugu kugira ngo kibashe gutera imbere ndetse n'amakungu acizere ikindi no vuga nuko bujyanye abanyagihugu bari ku kivi bariko barakora bagakora batekaniwe itambere irashoboka ijyo rero twarabibonye ndetse mbere no vuga nti uno musi aho Rwanda rugeze mu byiterambere rashobera kubera karorero n'ibindi bihugu bibanye dusangiye umuryango muri myaka rero tubona ko Rwanda rwateye intambwe kandi turabishima by'ukuri ku butumire baduhaye nabwo turahakwivyigwa ivyigwa juno musi mbega politiki bereye ni yahe murazi kwacyo twahereye ko mu gatondo twayibonye politiki ishira imbere bwa mbere umwene gihugu politike abari mu ndongozi zayo batibagira iyo bavuye politike kandi ibona yuko abari mu ndongozi uko bakura ariko bagomba kuduza abari mu nyuma yabo kugira ngo by'ukuri ya ntumbero iba yarihaye ntihagarare